Abatelele ngoba bakwaza bakwenza abantwana bakho abatelele ngoba bakwaza bakwenza yo lesingane sekho baba 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 yona singazi yona singaqondi kodwa ngokuzithanda kwakho baba usivikele 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 emangcebeni akho oh, 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 oh. Abatelele ngoba bakwaza bakwenza yo lesingane sekho baba 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 ilizwe lona kanga lizwe lulwazi abazi bakholwe okuphi ngoba wonke umuntu unendlela yakhe nobuveza nobuveza ukholo lwakhe ukholo lwakhe ukholo lwakhe
Yo, it's your boy Cross Joint, Mr. Sick and C, Silent King King himself. And you are now tuned in to Deep House Conversations, mixed and compiled by DJ Insoul. It's either you go deep or you go home.
Cross Conversations.
Nambela namanga Wenu yangithanda Ungenze ngashangana Wathandwe Uwaqambela namanga Wenu yangithanda Ungenze ngashangana Athande shasangahamba inhliziyo ibulilana ngiyafamba solo lokhu kunozenzenzu asanda sizwa ngupumba anginamathanda athande shasangahamba inhliziyo ibulilana ngiyafamba solo lokhu kunozenzenzu asanda sizwa ngupumba Matata Solo loku buno sechenzu asanda Siswa ngupumba Agna matata
Yena chela mina mina chuleka Mina chela yena mina ngistele Giyama ngendelezi Giyama ngendelezi Gishota ngenezi Yakanya njinkanyezi Izinto zami yahlanga langa lami yakhanya wena hamba yonya angifuni lutho ngizosanga indlela zami yakhanya ungenzi amakhaya I am makhaya
uwaqambela namanga wenu yangithanda ungenzi ngashangana Athande shasangahamba inhliziyo ibulilana ngiyafamba solo lokhu kunozenzenzu asanda sizwa ngupumba anginamathanda Athande shasangahamba inhliziyo ibulilana ngiyafamba solo lokhu kunozenzenzu asanda sizwa ngupumba
Yo, it's your boy Cross Joint, Mr. Sick and See, Silent King King himself. And you are now tuned in to Deep House Conversations, mixed and compiled by DJ NC. It's either you go deep or you go home.
I know that none dare challenge me when I say I am an African. I am an African. I am an African. My mind and my knowledge of myself is formed by the victories that are the jewels in our African crown. The victories we earn from Isandro Aneko Pato. And the child of no house. I know that none dare challenge me when I say, I am an African. I am the grandchild of warrior men and women that intend to go to land. That shot that they try on and people took to death. The soldiers who French when Munyane taught never to dishonor the cause. I know that none dare challenge me when I say, I am an African. I am born of a people who would not tolerate oppression. I am of a nation that would not allow that fear of death, of torture, of imprisonment, of exile, of persecution, should result in the perpetuation of injustice. I am an African. 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 I am an African.